Amaxesha amaninzi eyona njongo iphambili yokubhala ngokwezemfundo kukubonisa ubunyani bomba othile okanye ukusombulula ingxaki ngokusebenzisa iinyani ezixhaswa kokuthile. Ukuphumeza oku kufuneka ucwangcise ngokucokisekileyo ulwakhiwo lwengxoxo yombhalo wakho. Le video inika intshayelelo yolwakhiwo lwengxoxo olusisiseko ukuya kolona lukwinqanaba eliphezulu. Makhe sisebenzise iziphumo zokulala kwindlela oqhuba ngayo kwezemfundo njengesihloko. Abaphandi abaninzi bapapashe amanqaku ezemfundo ukungqina ukuba bukhona ubudlelwane phakathi kokulala kunye nendlela oqhuba ngayo kwezemfundo. Jonga eminye yale mithombo yolwazi. Ingxoxo esisiseko kaGilbert nekaWeaver kokuba ukulala ngokwaneleyo kunceda ukusebenza kwenkumbulo. Uchiang kunye nabanye abaphandi bangqina ukuba ukulala kukwanceda kwiinkqubo zokufunda. Ngoko ke, kunokugqitywa ngelithi kuyadingeka ukuba abafundi balale ukuze baqhube kakuhle edyunivesithi. Ukusetyenziswa kolwazi kumxholo wakho othe ngqo nako kubalulekile. Elinye inyathelo eliphambili kunokufikelela nje kwisiphelo iya kuba kukubonisa kulowo ufunda umbhalo wakho ukuba yintoni na intsingiselo yawo. Kule meko isenokuba abafundi kufuneka baqinisekise ukuba balala ngokwaneleyo. Ukuhlola ukuba ngaba unengxoxo esisiseko, ungaqalisa ngentsingiselo yakho uze ke usebenze ngokubuya umva uzibuza imibuzo ethile. Okokuqala, abafundi kufuneka ukuba balale ngokwaneleyo na ngoba. Okwesibini, kuba kudingeka ukuba ulale ukuze uqhube kakuhle kwezemfundo, ingaba bukhona ubungqina boko? Ewe, uGilbert noWeaver babonisa ukuba ngokwenyani kunceda ekusebenziseni kwenkumbulo kanti uChiang et al. Ubonisa ukuba ngokwenyani kunceda ekufundeni futhi zombini inkumbulo nokufunda zizinto ezidingekayo kwindlela oqhuba ngayo kwezemfundo. Qaphela ukuba ingxoxo yakho kufuneka icace. Kuwe kungakhangeleka ngokungathi uchaza into ecacileyo. Kodwa khumbula, oko kukhangeleka ngokungathi kucacile kunokwenzeka ukuba akucacanga kulowo ufundayo. Naxa abantu bejongene neenyani ezifana ngqo, kuyenzeka ukuba bafikelele kwiziphelo ezohlukeneyo. Iziphelo ezohlukeneyo ke zona zinokukhokelela kwindlela ezahlukeneyo zokusetyenziswa kolwazi. Luxanduva lwakho ukwenza ukuba indlela ocinga ngayo icace kangangoko ukuze lowo ufunda umbhalo wakho akwazi ukuvumelana nesiphelo sakho okanye iziphelo zakho. Sebenzisa ulwazi oluvela kwimithombo yolwazi lwezemfundo njengeentetho zakho, chaza ngokucacileyo isiphelo esivakalayo ofikelele kuso ngokusebenzisa olu lwazi. Uze wenze kucace kulowo ufunda umbhalo wakho ukuba ithini na intsingiselo yolu lwazi. Nangona nje ingxoxo esisiseko isebenza ekuboniseni ubunyani bomba okanye ukusombulula ingxaki, kunokwenzeka ukuba lowo ufundayo angavumelani nesiphelo sakho okanye iziphelo zakho ngenxa yokuba enezinye iinyani ezingaphezulu okanye kuba iinyani yena ezichaza ngendlela eyahlukileyo. Ukulungiselela oku, kungenzeka unokwenza ukuba ingxoxo yakho yomelele ngokusebenzisa ulwakhiwo lwengxoxo ekwinqanaba eliphezulu nangakumbi. Ingxoxo ekwinqanaba eliphezulu yindlela yolandelelwano evakalayo elandela iphatheni efanayo njengaleyo yengxoxo esisiseko. Kodwa umbhali ubona kwangaphambili ukuba omnye umntu kungenzeka ukuba abe nengxoxo ephikisayo. Ngoko ke, kulwakhiwo lwengxoxo olukwinqanaba eliphezulu, Ingxoxo eziphikisayo ezinokubakho ziyaphakanyiswa ze umbhali ajongane nazo ngokuthi abonise ukuba azichanekanga okanye ngokuba avume ukuba zinako ukunyaniseka zeke asitshintshe kancinci isiphelo sakhe okanye intsingiselo ephakanyiswe ekuqaleni. Ulwandlalo lwengxoxo eyandiswe ngakumbi lunokukhangeleka ngolu hlobo. Ukulala kunceda kwinkumbulo kunye nokufunda. Ngoko ke abafundi kufuneka balale ukuze bakwazi ukusebenza. Noxa kunjalo, abanye abafundi babanga ngelithi bangakwazi ukuwakhumbula ngokukuko amanqaku emva kokuba befunde ubusuku bonke. Oku kunokwenziwa kukuxhomekeka kwabo kwinkumbulo yexesha elifutshane. Ngoko ke, ukuze ukwazi ukugcina oko ukufundileyo ixesha elide, kuyafuneka ukuba ulale. Okokugqibela, abafundi kufuneka bacwangcise ngokukuko amaxesha okufunda nawokuphumla ukuze bafumane iinzuzo zeenkumbulo zexesha elide ezimalunga nokulala ngokukuko. Ngenene indlela eyakhiwe ngayo ingxoxo iya kuxhomekeka kulwazi olufumanayo kwakunye nendlela oluchaza ngayo olo lwazi. Kukho indlela eziliqela ongalwakha ngalo ulandelelwano lwengxoxo kunye nolwengxoxo ephikisayo. Xa ubonisa ukuba aqwalaselwe omabini amacala engxoxo, oko kwenza ukuba ingxoxo yakho yomelele. Ngokubhekiselele kwimpikiswano, qaphela ukuba esi sakhono sintsongothileyo sinemicelimngeni asinakufundiswa kwividiyo nje enye. Yinto ekufuneka ukuba umilisele ingqondo kuyo xa ucwangcisa naxa uphononga ukubhala kwakho.